na kukunda chane hapa moyoni. Peke yako umekaa, you're the only one.
Wacha laiza ni bakshi.